Awutshela abantu bonke, tshela umhlaba wonke.
Tshela abantu bonke, tshela umhlaba wonke. Tshela abantu bonke, tshela umhlaba wonke. Tshela abantu bonke,
awubatshele wena.
Tshela abantu bonke, tshela umhlaba wonke.
Uthi
nansi ingoma ikhona.
Ingoma yaseAfrika.
Nansi ingoma ikhona.
Ingoma yabo khokho wethu.
Nansi ingoma ikhona.
Ingoma yaseAfrika.
Nansi ingoma ikhona.
Thatha ngeyakho.
Thatha ngeyakho.
Oh,
thatha mfana.
Thatha.
Thatha ngeyakho.
Awuthathe.
Thatha lengoma.
Thatha wena.
Thatha ngeyakho.
Ngeyakho.
Thatha mfana.
Ingoma.
Thatha ngeyakho. Thatha lengoma.
Nansi.
Nansi ingoma.
Ingoma yabo khokho wethu.
Nansi ingoma ikhona.
Ngoma yaseAfrika.
Nansi ingoma ikhona.
Ngoma yethu le.
Nansi ingoma ikhona.
Akuthathe ngeyakho mfana.
Thatha ngeyakho.
Thatha.
Thatha mfana.
Elele mama bo.
Thatha ngeyakho.
Oh,
thatha lengoma. Thatha ngeyakho.
Thatha.
Thatha mfana.
Elele mama bo.
Thatha ngeyakho.
Thatha lengoma.